Uyu munyagihugu yari yishwe n'umutama yarazwe ku izina rya Eraste Bamvuninya w'imyaka 69 yaba ku mutumba mugimbi zone ingoma muri komine Mugwi y'intara ya Cibitoke. Isoko ryacu muri iyo zone rimenyesha ko uyu mutama yishwe atemagurwa imipanga ahogwa kuba ari umurozi. Nkuko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu, uyu mutama yarasanzwe ari ku rutonde rw'impapuro zitagira umukono zimaze igihe zinyibagiranwa aho muri komine Mugwi, intonde zirika amazina y'abantu bakekwa ko uburozi bategerezwa kwicwa. Abanyagihugu muri zone Ngoma bavuga ko uyu mutama yari yarituye abajejwe intwaro kugira bamukingire, abo nabo bakaba bamusavye kwimuka na waravyanka. Muri iyo komine ya Mugwi nyene hari uwundi mugabo akekwa ko uburozi yatemagujwe cyane nawe nyene imipanga. Uyu nawe nuwitwa Niragira Jean Bosco wo ku mutumba Muzenga. Isoko ryacu rivuga ko wewe yaciye ajyanwa ku bitaro byo mu ntara ya Cibitoke mu nyuma yungururizwa muri bimwe mu bitaro byo mu gisagara cya Bujumbura kubera ko yari arembye cyane. Amakuru dukura muri komine Mugwi amenyesha ko abantu bane bakekwa kwica umutama Eraste Bamvuninya bafashwe ku mvuzo z'amatohoza, nayo umusitanteri Nzokizwa nayo Merikiyadi akaba yazindutse agendera iyo mitumba yabereye kubwo bubisha, aho yasabye abanyagihugu guhagarika kwagirizanya uburozi no kuvavanura n'iyo ngeso yo kwihanira.